tumeishi naye, ukimwi tumeishi naye, TB tumeishi naye,
malaria
malaria tumeishi naye. Sasa wewe nani tuzishi na wewe, ndugu yangu? Corona wewe unatutishia maisha tu, au sio? Maisha yetu wenyewe uswahilini corona tosha. Sasa ukija unataka tumalize wote, afu au tunakusaka sasa corona.
Afu akamate wao ngozi nyeupe.
Yaani akamate, yaani sisi utawala manyani, utawala manyani. Yaani manyani.
Oya mwanangu, chukua basi mjani upunguze ghadhabu yani.
Ghadhabu kweli.